Young rat, a dready moon, a dready moon seminal, a jumacoba qua, almoye, and penumua, a day ye papa, the chef farmer company. One more, I have for cradia, bejasua, ye dear, or say a yugotua, a busian chemfa, na wapa huntuma, a ya, yes, you be a new chief for some pacodo, as a pay, as some, Adom Kasie, a dietri, yenfamunchimun to house.
Fanmilk adwuma yɛ kwa wɔga na hanoma gana fo enim sɛ wɔ yɛ yogurt ahodoɔ no apa wɔn yogurt foforɔ kɔ de aba adwaman so a wato ne din sɛ Nutriday ho ntoma a wɔtwe mu sɛ saa yogurt foforɔ de aba yi wɔde nnuane no bi te sɛ zinc ɛne afei vitamins ɛna afra ɔmanfa wɔbɛtɔ bi adi no ɛbɛ ma ɔmo ahoɔden a emu ɛden paa na ɛbra wɔpɛ adwuma de ho ntoma yi ɔwura ne din ɛne ɛdwen na moako a wɔno ɛna ɔyɛ commercial director ɛwɔ Fanmilk Ghana ɛne Adom Kasie ɛkasafa wɔn adwuma de a wapa ho ntoma yi
COVID bias on your man, I a tight pie. Enna, a hm here say, ya bebo, ya pomodin bay a ding, ya boom here say, ya be boosty immunity. In Fanmilk as a company, ya tenas yanny a dream on say, ah, immunity, ya canny in droning your man, crofork, kaya, so num zinc, and vitamin C. A dame ya bit my ye as a company, na ya diabwa, a man sign, ya be a boa and crofone, or my ya dame mom, si say, and drew on better to an umbi. And ya droning ya can say, ah, you got today, ya dear Fanmilk, ya started ya yen yen, ya started ya over 60 years near. Na ye bit me at the yogurt yan crofo dia, a yomu day, ye bit me the zinc a shim. I'm a zinky, a be. Bi bi a bit me aboa na atime page ankrofo apomodin ana na ye de ye ho kike ye de ye ho ehshishie mu ye kan ya ne ye time introduce product bi a ye friend Nutriday drinkable yogurt ah ade toa baako ana cup baako onuma unya epomodin
ana owie ye ene ode ensem bi eto aso se enam ye de COVID-19 ti ene ma eye Fanmilk Ghana wode sa yogurt yi aba adwaman e sent o manfo beto bi no won ken hu se da yogurt ne de enuani nro ahodo nyina da bi ewom
ene hu se Fanmilk de se obedu ne be to forma afia e betwetwe mi ni no ma ye de new products ba pa ba esan se ye nim se ye de new product ba nkrofo ni je ho ne nkrofo fom ni nti ye se ah se nkrofo pea de dia ene ye be ye dan ye de Adie ye hu hian ya ehia ma man for ye dia kan new product na ye dey ba no ho nti e ye necessity of COVID but also the fact that Fanmilk de ye company a abrenia no ye ya de nyoma foforo e badwa nti ne ye hye ye ne ye